Konzela intwayiyo nothi izinto asenzela zona now no, iproblem ke ngoku abantu abaninzi kunomuntu zedipo nje ndiyaphuma ecaweni ndiyamlahla lo Thixo umkanjani umyeni wami umkanjani umfazi wami ndifenwa njani ngumntwana kutheni kusenzeka le nto asimkhonzeli izinto azenzayo simkhonzela into ayiyo whether somebody dies or not I will wake up and worship him whether I lose my job I will wake up and worship him whether ndiphulukana nebusiness yam that was sustaining life yam It is my duty to wake up and say, Ungwele Thixo, bengubizolo, nguwe namhlanje akuba nguwe, kude kuphele isiphakade, ndiyayiphinda into ethi, asimkhonzeli asenzela kona, simkhonzela into ayiyo. Mhlawumbe mandithethe njani lo mntu in closing, ZD, laba bantu, uyakhumbula koko kwahlala inhlanganiso ezulwini.
Yeah.
Wabuza umbuzo Thixo wathi, ndiyakuthuma bani na? Ndifuna ubona uyibambe lo mbuzo siyakuthumela bani na emhlabeni to go and redeem the world uYesu availed himself thuma mna nkosi the doctors the people on the front line that yayibamba lonto le they were not pushed the doctors the nurses bonke abantu oqoqa ngabo bame bahleli kula position kaYesu ethuma mna inkosi yabona nje bekhona abanye abantu bani wathi thuma mna inkosi ngexesha esithi thuma mna wayeyazi ubana this is going to come with pain
oh my god
anama yibamba lento lena le izawuhamba nenhlungu sizothi kwabo bantu abo but yes the thing the lesson ekumele sifunde ukuthi uYesu ubethiwe wajikelwa wehlelwa so zonke izinto ezibhlungu kodwa egqibeleni lithi iBhayibheli njengoba sihleli lapha esidudo thina yena uhleli ngasekunene ngifuna ukuthi the sacrifices ozenzile ukuba luncedo kuleyo clinic kuleyo sibhedlele kuleyo surgery kuyo yonke mhlawumbe indawo othe waluncedo kuyo kodwa indawo yakho yokugqibela kungasekunene kwabawo God is still going to wipe those tears. Uthixo uthixo akawadla amandla omuntu zedini. Izinto esizenzayo yona le Bible iyenza clear le ukuthi umuntu uvuna lento ayitshalile. Ezinye zedini akukubhlungu, ezinye zezinto zenzileyo aziyovunwa nguwe. Siyovuna inzala
yakho.
Ubuso abantwana bakabani kutheni bephuma esikoleni baphangele. Abantwana bakabani kutheni yonke into abayibamba ihlangane ebomini. Kukuthi kanti bavuna isivuno sabazali sekwenza kakuhle ngexesha labo lokuseva uThixo. So sizothi abantwana mabanganikezeli mabayazi ukuthi unguThixo on a plan and uThixo akalijikeli icebo lakhe. Ukufa zethini ngicela sikususe singabikho worried about death. Masihlutshwe into ethi ufa uphi. Yona nje balekulele yabona amazuka Thixo afika egardini eEden uthi Adam where are you uphi Adam yona nje balekule fune sithina sinethemba elokubana xa simka kulomhlaba sinelinye ikhaya into mele be worried kuyo ukuthi wena if you die today kwenzekani next you know ndinenxeta uqinisekile uhleko nami ndiqinisekile ukuthi ndiyayazi ubana ukumka kwalisunzo malimbi emhlabeni kuthetha ukuthi kunobunye yitransition ndimuvela kwenye i-dimension endiya kuyo so yena nto kumele be worried kuyo ungabi nobomi obuphelela apha phela uyazi uba kukhona obunye ubomi obulandelayo